Yeah, you Kenya cars. Busy bubble, I call game. See none one. Yeah. Kila kitu, watu wote. Dunia hii kama crazy. Watu wana kama lady. Wanajua kila kitu. Fanya kazi, swag zao. Kila kitu, mambo za dunia. You know what I'm talking about, ni dunia. You Kenya cars. Superstar.